You can't be in.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Wow, you know, say, wow, down there, squad.
1, 2, 1, 2.
Mtashangaa kwa hii kambi sasa. Shika slash na mkono ya right.